Yazini wena Bhubezi mfana ngikutshele mina. Akufanele nje ube usethandweni.
Ucela ukukhapha mfethu.
Hayi bhuti, angiyona inje indlela yami yokufika ekhaya ngiyazi.
Hayi munwe wena washimanto.
Awulazi.
Maybe this is just a photo le group
mfethu.
Mamela umuntu wasinike.
Hlukana nje nalengane. Ngoba uvela uyiphula inhliziyo.
Wena othengisa idakamizwa ujaja mina.
Wena
ucabanga ukuthi ngowuklem walayikazi wonke umuntu uyakusaba. Ucabanga ukuthi ungcono kunawo wonke umuntu. Tek kokwako.
Yeah. Anything for this sport ngathi yasikhumule bathu tek up. Skip ele ama five pop. Mathilisa ungibizi fail pop.
Ngaligalo yethu.
Anda this sport ngathi yasikhumule bathu tek up.
Buda. Babuda kambani.
Mathilisa ungibizi fail pop. Yeah, fuck sporting at us, come on, what you take go? Skip it, I'm a fiber.
Uyafunda. Ya wena sana ubeke leyo ncwadi phansi, lento ayina mali le.
Fuck sporting at us, come on, what you take go? Skip it, I'm a fiber. Mathilisa ungibizi fail pop. What? Let's have a toast for a match you must have cast. No more bambi kunzi ka u still is nga machias. Basta me look saka ti wat is kuzi
ma le cast.
Sasidingeke bese sicela ngafenja.
Sihlale isidinga lesi abantwana abathibana kangangani.
Wena uyisigebengu and indlela yesigebengu yithula.
Baba wami angisona isigebengu. Ngizokubona later, ngifanele ukuthi ngihambe.